Bolo mahlo bani mgaleli igama lami ngoDoctor waphula amakhora ku Instagram ngicela ungilandele at king_langabi yabafowethu umculo kamasikandi utencane zondi odumele ngoma ethi wawuthembeni usethenga unyanyavu lwemoto yaka Mercedes Benz A250 ebiza ngaphezulu kuka 500,000 wamarandi lo mculo uveze lo enkundleni yokuxhumana Instagram lapho ebhale khona ukuthi ngibonga uNkulunkulu idlozi nabantu ke lapha ke abangisaphutha ama comments angene phoseka abantu ke memhalalisela lapha ngonyanyavu lapha ke lwakho ke lwemoto mina ke ngiz Sithanda ukuthi nje congratulations Doubt TV sithanda ukuhalalisela into encane kwazisa phela ke uthe encane ke ngathi ke ebaculini abasebashesha ungumculi wokuqala ngqa ukuthi ke abeke nalolu hlobo ke lemoto nje sasazi ukuthi abaningi ke bakhuphuka ngawo lapha ke ama fortune akamasikandi kuyazi ukuthi ke i fortune